11 minutes to 9 in ndiyo nthawi yathu pano pa Times Television TTV pamene we coming live to you pamene tikupitilira kukupasirani zokhuza nkhani ya ndege imene akwera a vice president a dziko lino imene yasowa padakali pano ndipo maripota amene akutifika pano ndokuti nsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe chakwera alankhula ku mtundu wa Malawi nthawi kamakwana 11 PM usiku uno president wa dziko lino alankhula kwa Malawi zokhuza ndege mine ndi mafunso amene mwina ngati mudakakonzabe speech yanu your excellencies mina Malawi akhoza funa kudziwa ndi zokuti kodi mwamva nthawi yanji za nkhani imeneyi komanso kodi chikuchedwesa zinthu kuti anthu afufuze ndi chiyani komanso kodi tayika chani zinthu malo mwache sotithandizira kuti mwina tisake bwino ndi mphamvu zathu zonse ndi ukadaulo wathu onse ndi chuma chathu chonse kuti tipeze kuti kodi a vice president ali kuti komanso kodi tapempha kale kwa anzathu potengera kuti sikuti mwina pena pake tiziona ngati zonse tikhoza kukwanisa tokha kodi tapempha kwa anzathu maiko oyandikana nawo kapena even kuchita hayala kumene ma helicopter kwina konse zimenezo zili pati komanso kodi nzotheka kuchita confirm kodi kodi mundege menemo munali ndani ndi ndani mainawo nkuchita confirm komanso pakuti tudziwa kuti maichilima sadali mundege menemo kodi talankhula nawo izi ndi zina zimene mwina Amalawi akufuna kuti adziwe zimene mukhoza kuika mu statement mwanumo ife kumbali yathu tikuyesesa ndithu kuti tiyankhule ndi anzathu aku MDF komano ndithu tikumatha kulandira masente sosiyanasiyana komanso kubomako tikuyesera ndithu kuti pakanakhala munthu wina pamene yes we know kuti your excellency muti yankhula but that is in about 1 hour and 15 minutes imene ndi nthawi yayitali anthu akufuna bataziwa kuti what is happening in between now before that 11 p.m. pamene we appreciate the fact that muduluka kuti mulankhule ku mtundu wa Malawi koma kodi pano pa chikuchitika ndi chani zimene zozo anthu afunabe kuti azidziwa mutha kuona kuti reporter wathu amene ali ku mala amene akuganizira kuti mwina kumene kwasowera ndege imeneyi ngakhale a polisi achoka koma Malawi amene ali kumene kwaulephera upita chifukwa choti anthu akuganiza kuti tizikagona ndi kuti tigona ndi nkhani yanji nzomveseseka anthu afuna tadziwa ndipo feyo tikulonjeza kuti tibwereranso kwa nzathu Feston kuti tiyankhule naye ndayesera kuimbira anthu angapo aku chipani cha UTM ma officials but I understand as well kuti ndi nthawi yokuti nawonso mwina ali ma meeting osiyanasiyana kukambirana tayesera kulankhula ndi kuimbira fona nzathu akuboma kuti tiyankhulane nawo kumene kuzivuta ku police even ku MDF ndithu zikuvuta kuti tilankhule ndi anthu amene akanatilankhula yes we know kuti aliyense amakhala kuti wakhunzika koma we need to be talking to each other at least the information that we have might not be adequate but at least tikhoza kumalankhulisana kuti tizitha kukhazikisana mitima pansi kusiyana ndi kungokhala phe chifukwa zimene zozo zimenenso pena zimapasa anthu uno kuti azilikirano maya azimene akuganiza pamalo pamene pali khiphe pamene tikakhala tikulankhulisana yes titabwera pano kuna kuti izizi zomwe ndili nazo zinzosakwanira koma padakali pano ndi izizi zimapereka chiyembekezo ndi chikhulupiriro ili ndi pempho limene tikupempha ife ngati nyumba zofalisa nkhani zosindikiza mpakani kuti ngati aliyense atakhale kuti sakutiyankhula kodi alankhule mzake ndi ndani komanso tikunena kuti yes tikuyembekeza msogoleri wa dziko lino kuti atiyankhula 11 PM anthu sagona ya yadikira kuti amve kuti kodi president afuna kuti alankhule zotani pa nthawi ino imene aliyense akukhulupirira kuti iye ali ndege imene yanyamula a vice president yomwina wherever it is kuli bwino kumene kokumwina timvako nkhani yabwino now pamene tikuyembekezera kuti tiyankhulane timve kuchokera kwa president wa dziko lino nthawi kamakwana 11 PM and by the way ifeso tika speech imene pa TV yanu kuti a Malawi mumve kuti kodi a president amenewa akuti chani zokhuza kusowa kwa ndege imene tikumasaka mawu abwino kwambiri kuti tisamakhale ngati kuti tikunena kuti mwina ngozi because we can't call it ngozi until we are told kuti ndi ngozi padakali panopa it is a missing plane ndege yosowa imene yoyo imene yasowa ili ndi a vice president ndi anthu ena mene tikuneneramo kuti Feston Malekezo wa Times ndiyekhayo padakali pano ndolankhani amene ali kumene koko kumene akusaka ndege mine imene wangotuza posa kalisa pakuti akoneka kuti anthu amene magwira ntchito imeneyi agwirizana kuti asiye kaye achite kubweranso mawa mwina ngati kungabwere instruction ina ndekuti achita kubwerera but pamene ndikulankhula nanu panopa ndizokuti apanga chiganizo chimenechi kuti apange ndakakonda tidakamva kwa MDF ene yake andege imeneyi tikukupemphani mukanatilankhula yes my protocols in ndambiri mbiri koma there are times whereby you break my protocols because you know the agency of the issue, you appreciate the anxiety of Malawians, and if we care, we come out. It's not easy, not even for me, to sit here and talk to you, but somebody has to do it. Nde tukuimika manja nkunena kuti chonde tiendizira mkulana tiauza Malawi amene afuna kuti amve. Yes, president is coming out at 11 p.m. We appreciate that, but I know kuti pali information ina yokuti it can build up to that state of the nation address. Chifanyodi muone mene timapangira anzathu ena amene tazungulira nawo amakhala anthu ena amasogola president yomwe amachita kukapeza anthu aja kubwera kuti akuluakulu president amene timamudikira uja nde wabwera ano apati yankhule koma inabe atayiserabe kutita kuzina ndi zina kuyankhako mafunso athu lankhani ndi zoterezo zimene zobwezi tikumayesera kuti tizipanga kuti at least tisapase mpata anthu amabodza kuti azika maboza pa nthawi imene takhala chete tonse nde ndimabwera kuti ndikupaseni update imeneyo kuti what we know now is that His Excellency the President of the Republic of Malawi, His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera, is going to speak to us at 11 p.m. And here at times we're going to give you that speech as he's talking to Malawians. Probably kukuza malo ambili amene padakali pano tilibe nawo mayankho komanso I can confirm to you kuti anthu amene adali kusaka ndege imeneyi kuchikangawa kumene amangoyerekezera kuti mwina ikhoza kukhala mbali imeneyo apolisi amene anali kumeneko asiza kaye at least zimenezo zimene ndikudziwa pa nthawi imene ndimayankhula ndi mtolankhani wathu amene ali kumeneko maso I know I can confirm kuti a Red Cross na also atumiza anthu awo kuti apite kumene kuoko nde tipite ku break kuti tione kuti anzathu ali ndi zotani nde tikupita ku short break ndibweranso because anzanga kundipasa sign kuti tili ndi update nake a short break and I'll be back.
Times Group inakhazikitsa nthambi ya customer experience nichilinga choti makastomala azilandira thandizo loyenera mu nthawi yake nthambi iyi ndi yomwe ikulandira ndi kupereka mayano.